kwa na tutapigwa tutachomwa bure tu Valentina panda shato wenda chao 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 Valentina we panda shato siwezi kuacha peke yako tutashikwa tutapigwa wenda chao 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 chao.